umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika
Turabaramukije ncuti banywanyi ba radio igicaniro na cyane cyane mwebwe mudukurikiye muri kino kiganiro cyakari ku mutima turi kwigenekerezo rya 14 ruhuma umwaka n'2022 kuri uno munsi rero hamwe n'abatumire bacu tugiye kuganira ku mugambi wa leta wo gushira hamwe no gukurikirana abarundi baba mu mahanga nkuko twagiye turabibashikiriza mu biganiro byacu biribonekeza ko leta ya Gitega ifise umwitwarari kudasanzwe ku mubano wayo n'amahanga ariko na cyane cyane ku barundi baba muri ayo mahanga aha turafatira nko ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Vaiston Ndayishimiye yagiriye mu gihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika aho yari yitabiriye inama y'umuryango mpuzamakungu ONU hari kwigenekerezo rya 2023 kwezi kw'icyenda 2021 kabaye n'akaryo ko kubonana n'abarundi baba muri ico gihugu ari naho yahavuye abonana nabo barundi baba muri ico gihugu abahamagarira gufasha bimwe bigaragara mu migambi ya leta Turafatira kandi kundwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yatunganijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro umwaka uheze nyene kucivugo intererano y'abarundi baba mu mahanga mwishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta nkozi leta mbyeyi hamwe rero nibiheruka kuba mu gihugu cy'u Faransa kwigenekerezo rya 2090 umwaka turimo aho ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu bwatunganije inama isaba barundi eka mbere n'abagenzi b'u Burundi baba muri ico gihugu guterera mu migambi ya leta umugambi w'iterambere cyane cyane ku bufatanye n'ikigo cy'iterambere PNUD ivyo byose bikaba bidushikanye ku ikete riheruka gushigwa ahabona n'umushikiranganje wa leta ajenjwe imigenderanire n'ibindi bihugu Albert Shingiro aho bimwe muri iryo kete harimo gushira hamwe abarundi bari z'igihugu cyane cyane abakozi ba leta canke ibindi bigo by'igihugu basanzwe barimo kugira ngo bashobore kuja baragira ico bafacije yo bataye uruzogi tukabibutsa ko kandi ibi bikurikiwe n'ishigwaho gikarata iranga umurundi aba mu mahanga kuri ibyo byose rero nibindi abatari bake bakibaza bati mbega leta ya Gitega yobifise intumbero yihe mu gukora ivyo byose mbega abarundi bari hanze bobo boba bakiriye gute uwo mugambi wa leta ya Gitega mbega ingaruka z'uwo mugambi wa leta zishobora kubizihe ibi nibindi akaba ari byo tugiye guca ijya nino nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri ndi kumwe na Oscar Butare arongoye ihuriro ry'abarundi baba ku mugabane wa Europe iri huriro ryitwa Fodube mu mpfunyapfunyo Oscar Butare tubaramutse tubifurize nikaze mu kiganiro
ndabaramukije amahoro ndaramukije uwo duza gusangira ikiganiro ndaramukije n'abarundi bose baza kutwumviriza
Murakoze cyane uwo muja gusangira ikiganiro ni Rinald Butari ubu nawe nyene ni murundi aba mu gihugu cy'u Faransa Rinald Butari namwe tubifurize ikaze mu kiganiro kandi tubaramutse
ndabaramukije gose kandi bashimiye ko mwantumiye
reka tubabwire ko twaye twanatumiye Eric Niragira ubu nawe akaba atwara diaspora yatoriwe mu gihugu cy'u Burundi kandi ari nayo ishobora kuba yemewe na leta ya Gitega ubu gihe twamuhamagara yaduhaye inimero uvugira urwego rwabo ariko nawe tumurondeye ntiyishuye ku butumwa ariko muri kino kiganiro turaja kubacishirizamwo ubutumwa bugufi twahawe na bamwe nabandi bagize ico bavuga ko haba bari mu gihugu cy'u Burundi eka naba bari mu makungu jewe muri ko murumva muri kano kanya ndi Arsene Bitabuzi ndi komfashwa na Jerusalem Iradukunda ari mu buhinga bw'ibyuma atuma amajwi abashikira tukaba tubifurije ikaze
igicaniro
Yo gasupa kumiza ho nyene kuri uwo murongo nyene ya
namakigaiti yo
uzi biganiro bya radio bicari ikintu binyo akajewe
ipo
yo reka umviye shaka kumviriza ibiganiro bya politique ibiganiro bijanye n'imico kama nta handi bya tare kuri radio gicane ikirundi cyabo yo reka ni wuraba
reka jewe navuye kubona audio kuri WhatsApp ndonse cyandugurura
numva ariko havuganye n'ibintu by'imico kamwe n'ubiza gatoyi mugabo je nta n'ivyo nahora numviriza
uri kuvuga ivyo byawe giye gusa ja kuri Instagram uje kuri Facebook uje kumiranguruka bunyabumenyi yose ukubita kiri radio igicaniro gusa bica bicacana ko ukumviriza uyo ukiga ni shure murindi
imwe byose nahora nja kuri Facebook nkaja kuri YouTube nkaraba ibintu atacu bimaze uje hariho
reka n'udusubire gutumwanya n'udusubire gutumwanya nahandi wosanga ibintu biryoshye atari kuri radio igicaniro andika radio channel rabe
eh murakoze rekanje ko
oya andika
reka nandike
kugira ngo rero tugere ko nk'umujyi w'igisahira twashaka gutangura kubaza ikibazo ca mbere tugitumbeza kuri Oscar Butare mbega Oscar mwebwe nk'umurundi abahanze unaserukira abandi barundi bari ku mugabane wa Europe mwebwe uwo mugambi wa leta urimo ibi byose twadondaguye mwawakiriye gute gabutare
murakoze ku mijambo murakoze kandi kuri kibazo umugambi wa leta ibifadikanije mu bashaka nishira hamwe yishiriyeho yitango ni diaspora iserukira barundi shiramwe iserukira barundi ba mahanga uyu mugambi wa leta twawakiye tunebagura tutora mahinyu meshi cyane ntanguriye kuri carte ndanga diaspora aho bavuga ko izoguha uburenganzira ubu cyangwa ubundi aho bavuga ko ari izokwerekana ko umurundi ari izoguha uburenganzira bwo kujya mu nama muri ambasada ha cyangwa handi ariyo yoguha uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cy'iwacu kuri aeroport ukarengana ukerekana iyo carte nk'umu diaspora ibyo bikaboneka nk'uko umenga ama passeport twari dusanzwe dufise ama passeport ya Burundi twari dusanzwe dufise carte karanga muntu twari dusanganywe umenga ntacyo zigiye gusubira kumara iyo carte ije kuziruta wanashaka mbere banavuze amahera izogugwa amahera amadolari 50 ku mwaka aruta amahera ya passeport passeport y'u Burundi irazimbutse kuruta iyo carte ya diaspora kandi yobije kwiyongera kuri ibyo bintu bibiri bituranga kandi tubona umenga birakwiye kugira umuntu yitwa umurundi twayakiye rero iyo ngingo uyo mugambi sinibaza ko ari ngingo n'umugambi twawakiye nk'uko umenga n'ugucamwo imigwi abarundi baba mu mahanga hanyuma kindi nuko bagace bashiramo ko abajejwe uwo mugambi abajejwe kuwusigurira abarundi kwari i diaspora abari muri komite nshingwa bikogwa ya diaspora iyo komite nshingwa bikogwa ya diaspora baba bari ko baravuga nishira hamwe y'abarundi babegereye canke bari mu mugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi iyo shira hamwe yashiriweho i Burundi inzego zayo zishigwaho i Burundi zihezagirwa na leta y'u Burundi zihezagirwa na leta na CNDD-FDD iyo shira hamwe kubisanzwe twebwe mu bihugu tubayemo birimo demokrasi amatora uko bigenda kugira userukira abantu utogwa n'abuserukira utogwa n'abugiye guserukira ko abarundi bakorana i Bujumbura bagatora bagashira hamwe bakongera bagashira inzego twayibonyemo amahinyu cyane kuko mu gukora ibyo ubukumiriye abarundi benshi hari abarundi benshi bari mu diaspora kumva izi cyangwa izindi badashobora kuja Burundi ku mategeko aya canka yayandi yo mu bihugu basabye mw'indaro ugasanga ntibafise uburenganzira bwo kuja Burundi hariho n'abarundi bataje Burundi kubera bafitaniye ikibazo n'abategetsi b'u Burundi sivuga ngo bafitaniye ikibazo n'u Burundi kuko nta barundi bafitaniye ikibazo n'u Burundi u Burundi ni igihugu cyatwibarutse dukunda twese mugabo urashobora kuba ufitaniye ingorane n'abategetsi aba canka abandi kubera ibyo uvuga kubera ibyo ukora kubera kutavugira muvumbi kumuvumba kutajya umunwa ibyo rero bigatuma udashobora kuja Burundi hari abarundi bahunze mu 2015 benshi cyane baharugwa mu 100,000 uwo munsi bagiye bagakorana i Bujumbura bakagira inamba bagashyiraho inzego babakuyemo abo barundi bose badashobora kuja Burundi kumvo izi canke izindi mugabo abo barundi bafise uburenganzira cyane bahabwa n'amategeko buko abarundi bo muri diaspora buko abarundi bashobora kwitorera inzego zibaserukira rero iyo nzego iyo shira hamwe iba yatoriye Burundi twebwe ibiduserukira egome niyifita ni ubucuti n'umugambo wo kubutegetsi egome niyifita ni ubucuti na leta mugatwe dukeneye diaspora ifitaniye ubucuti n'igihugu cy'u Burundi cyatwibarutse atari leta kuko zamazabayeho zigahinduka imigambo iratwara yindi gatwa hamigatwarura akazi yindi dukeneye ama diaspora yamaho
naho leta zohinduka
butare wewe
ibirero byi carte baje bavuga ko iyo shira hamwe iyo carte ya diaspora izohabwa tuzoyihabwa niyo shira hamwe ishiramwe abarundi benshi cyane batarimo bice bitera makenga kuko wofumuvuga kuti hariho carte izotangwa na PAF mugana aho nyene josaba kuyisigura igituma iza kandi dusanzwe dusama passport aho yacaba magahaze
iworongo iryo shira hamwe yari kubitubwira niwe twavuze ko twaronde ariko tutashoboye kubaronka ariko ugabutare wewe urongoye irihuriro ry'abarundi bari ku mugabane wa Burayi benshi bari baza bati mbega iyo bavuze ngo diaspora twokumvamwo bande mwebwe muri diaspora kuri umugabane wa Burayi hari abarundi batandukanye bose bari muri diaspora ubona uwo mugambi bose baraba
abarundi bari muri diaspora na barundi bose baba mu bihugu bindi urenganya imbibe z'u Burundi mugabo hari abarundi bahitamwo kuba mu ishira hamwe iri canke irindi ntawo bvuga ngo aserukira abarundi bose ntibishoboka biragoye guserukira abarundi bose kuko hariho abarundi batari mu mashira hamwe aya canke yandi mugabo hari abaserukira amashira hamwe abayaroyeho twebwe abarundi tuvuze diaspora abarundi baba muri Europe nabantu bose baba ku mugabane wa Europe bahisemwo gukorera hamwe bahisemwo kuja mu mashira hamwe ashigwaho muri ibi bihugu nyene agatogwa n'abarundi baba muri ibi bihugu agatogwa ta kuboko na kumwe kwa leta canke umugambi uyu kugiyemo
turabona mu bari hanze y'igihugu harimo ababa bafise imvo zitandukanye zatunye baje hanze y'igihugu harimo impunzi harimo abagiye kumvuza kadi cyaheza amashuri abo bose bashobora guhurira muri uwo mugwa diaspora
abo bose barahurira mu ishira hamwe abo bose barahurira mu mugwa diaspora
murakoze cyane reka tuje kwa Rinald Butare mwumvirije mugenzi wanyu Oscar Butare aravuze ngo uwo mugambi wa leta bawakiriye nabi cyane yahagaze kuri ikarata iranga umu diaspora mbega mwebwe ga Butare aho muherereye bimeze gute mwawakiriye gute ariko na cyane kugira ngo nimba namwe mwawakiriye nabi nka Butare mwibaza yuko uwo mugambi goba ari mu bihehe ku buryo mwawakiriye nabi
kubganje umugambi wo gushaka gukanaliza ingufu za diaspora ubwayo ku mugambi uri ntiwari mubi ikibi ni ukuntu leta yifata n'ukuntu iri kuko ama leta yose yo mu bihugu nita bikenye canke turabibona Ethiopia irafise ukuntu yorganiza diaspora yabo kandi ya diaspora niyo yubatse kijya gihugu ugiye no kuraba mu Rwanda uko kuntu FPL batashe mu gihugu batahanye na diaspora niyo yaborganije irabafasha gutsinda urugamba barataha uravye Angola ijya diaspora yabo ni nka yifise Portugal yose so burya gushaka gukanaliza ingufu za diaspora ubwavyo ntibyari bibi ubwavyo iyo karata usomye ibi bintu banditse bavuga bati oh ku muntu wo mu Burundi atagifise impapuro z'u Burundi bon dufate nko mu Budagi baguhaye ijya nationalite baragusaba gufuta izindi zose wo bufise naho wo uri mu Faransa bakakubwira ati twe kugira tuguye ikarita y'u Budagi ifo ko buri mu Budagi gusa donc ibi bintu abarundi bako baragira bashobora kuvuga bati iyi karata ni kubwo umuntu ataragifise passeport ni exemple ntanze le mécanisme en soi ntiyarimbi mais uko tubazi kuko stamp pouvoir qui divise muko Oscar yabivuze nabantu birukanye abantu batari bake muri 2015 kandi ntibabirukanye gusa muri 2015 yabaye ico no kuyita amazi yarenze inkombe abantu bari basanzwe bahunga batinya ibiriko biraba bimwe bivuye kuri urya mugambwe hari nabahunze kera igihe cha micombero shatse kuvuga abarundi bari hanze ni benshi cyane so ntivyari bikenewe ko haza umugambi utwawe nabantu batizewe kuko abo bantu bariko barabikora ntibizewe kandi ugiye no kuraba ngo udafise yo karata ngo ntacu zo bufise ngo tuvugana ngo muri ambassade donc en gros yo karata niyo yotumuje muri ambassade y'u Burundi mwo budufate wavyariye hanze ushaka yuko umwana wawe yo kwitwa mu Burundi ugiye muri ambassade kubisaba oh ifo ko ufise karata ya diaspora so kubganje tout simplement c'est un cartel organisé ni mafia yo kuza bararihisha ikori umurundi wese yibaza ko azogira service asavye leta bamurihisha $50 ku kwezi pito buri mwaka kandi uharuye abarundi bari hanze ni benshi cyane iyo $50 buri mwaka ishobora kuba nka miliyoni 2 buri mwaka binjiza kwa gusa bakugirira chantage yuko ata service nimwe bazokuranda utaguzi iyo karata
ariko leje so, gatoyi wewe uvuze uti ni mafia kandi uhejeje gutanga uburero bugaragara uravuze uti Ethiopia Angola uti ni diaspora niyo yubatse ibihugu byaho FPR uravuze uti batangwe na diaspora Uburundi ibyo buriko burakora ni giki kidasanzwe ku buryo uvuga ko ari mafia kubera ico cyonyene cyo kuvuga yuko biriko
Wewe wewe ucutanga amahera buri kwezi canke buri mwaka yo gufasha abantu bariko bica bene banyu babafunga babahohotera urumva biragoye uwumva dahohotewe canke uwutelefoni wabo canke abiwabo bakamubwira ko ari amahoro canke aramarame araca yatanga kandi abafasha uwutelefoni wabo bakamubwira ati ibintu byo ngaha biragoye nawe araca yaje sans conséquence burya ikintu je na mangwanya no gucyaje bw'abarundi kuko abarundi bon turazinanye twese umuntu akeneye ico kintu azosaba muri ambassade azopfa kubikora kuko urumva nta yindi shwa bamuhaye atari kuri yose kandi ora hanyuma karonka mama we izo mpapuro sibyo bazopfa kubikora ariko abarundi ni nkabigihe urubona mu matora baterera kwa gwasa bagaterera muri CNDD bagaterera muri MSD abandi bagaterera muri zijya groupe zigwana abarundi niko bari bari adapta kuma situation nico gituma navuze nti le mécanisme en soi simbi ni nk'umuduga umuduga simubi biba bibi iyo twawe n'umuntu aborewe akagenda arakselera akagonga abantu sivyo mécanisme yo kuorganiza diaspora ukayiha inguvu ubundi ntivyari bibi ni nacho gituma n'ama diaspora ubwayo ahora ahura kugira iyo organize ku neza le but akabari neza objectif so wewe kuorganiza mahera waruhiye ukabirira icuya ukayarungikira abantu uzi neza ko ariko barahohotera biwanyu aho niho haragahaze
nimba nagukurikiye neza uvuga uti uwo mugambi si mubi uti icyo udashima ubwa mbere nabarongoye iyo diaspora mutizeye icya kabiri nuko mutizeye uko leta izo yakoresha imigambi y'iterambere
exactement
murakoze cyane reka kumbure tuje kwa butare mwebwe natangwe ndabivuga namwe mwavuze ko muserukira abarundi bari ku mugabane wa Europe mbega mukubitije amaso aho muherereye mubona uyu mugambi abarundi baba aho muherereye bazowitabira koko canke kumbure ngira ngo bazoheva bavuga nkuko namwe muri ko muravuga
gatoyi kuri ibi mugenza javuze butari nkuko bivuze leta yari gushobora kubitegura ukundi umugambi uba mubi kubera usa n'utandukanya abarundi nkuko nabivuze ubwa mbere usa n'utandukanya abarundi hama bakagomba gukoresha kubikora baciye kuri diaspora yabo kwishira hamwe bishiriyeho ibyo bintu bikaba ibintu bigabura abarundi yabo Burundi wavuga uti buri muntu umbere yo gutera imbere buri munzi y'amajambere reka abarundi bari mu mahanga basabwa intererano iyi canke iyindi ku kintu kigaragara kiboneka nibaza ko abarundi bo kwitabira kamo mu gihe ibindi bintu byo byavuye mu nzira umunsi duharura abarundi benshi bahunze bari mu makambi y'impunzi bari mu makambi bari mu Rwanda bari muri Congo hari abari muri Tanzania hari abari muri Uganda hariho nabandi bagiye mu bihugu bya kure umunsi leta priorité ico bari kugira igikorwa cibanze kwari kuja kuraba abarundi kwari kubaramutsa kubaraba aho babaye ahubwo bagagira ibikora ibikenewe byose kugira ngo umutekano icizere mu gihugu igaruke abo bantu batahe mu bantu bagize diaspora mu bantu bari hanze y'igihugu harimo nabo bantu iyo diaspora abo bantu bitwa ngo bari baserukira abarundi ba mahanga bazizeho n'ubutegetsi nabo nyene igikorwa cibanze uwo munsi imbere yo kurondera carte igabura abarundi kandi kurutuko twari dusanzwe tugabuye bo banza kuraba ahubwo ico huza abarundi leta yitwagwa na Evariste Ndayishimiye ikiza bakavuga amajambo meza bakavuga ko bakeneye kwegeranya abantu bakeneye ko abantu basubira bakanywana bakeneye imigambi myiza mugabo umugambi ingiro ibikorwa bigace bigaragara nk'uko umenga bariko bashira ingufu mu kugabura abarundi rero ngarutse ku kibazo warubajije
yego
ndushaka kwita umugambi uza kuducamwo imigwi turabarundi nk'abarundi turabarundi bari muri diaspora ntidukeneye umugambi uza kuducamo imigwi ntidukeneye gutanga ikori ry'umutwe kuko muri twebwe benshi cyane barafise amapasiporo yerekana ko ari abarundi barafise n'amakaranga muntu yerekana ko ari abarundi nta kindi kintu na kimwe ku isi nzima cerekana ko umunyagihugu wo mu gihugu iki kirengeye pasiporo icyo kintu cyombuza kwinjira muri ambasada mu gihe no bikenera icyo kintu cyombuza kuja Burundi mu gihe no bikenera fise passport y'Uburundi yerekana ko ndu Murundi aco numva ntigikenewe no kurondera ingorane aho zitari hari ibindi bintu bari bakwiye gushira ko inguvu ko abantu bo byitabirira urumva bibaye itegeko bakavuga bati umuntu ntazoje Burundi atabironse ntazoje Burundi adafisiyo carte abantu ari abazokwemera bakaguriyo carte kugira ngo bashobore kugenda iwabo guhamba umubyeyi yapfuye kugira bagende uganduka kugira ngo bagende guca ku mazi kuri uyu canke uwundi urazi ko Burundi ni igihugu cyatwibarutse tugifisemo icuti tugifisemo abyeyi tugifisemo avukanyi tugisemo ibintu byinshi ari abantu rero bazovuga bati reka rero nguriyo carte akayishira nk'ukugura biye igushikana i Burundi atari ukumva umugambi atari ukwitabira umugambi nk'uko umuntu yobyita mugaba ari ukubera uhotowe kubera ufatiwe intuze ku gakano bakavuga bati tutayironse iki ntushobora kuja i Burundi naye handitse nibaza ko abantu bakwitabira umugambi umugambi ducamwe imigwi umugambi utumvikana.
Leka kumbura imbere yuko duca tubashikiriza ubutumwa bwaciye kumbuga ngukana bumenyi tubanze tuje kwa Rinald tumubaze ikibazo. Rinald murumva Butare avuga yuko uwo mugambi afatiye ku ikarata ndanga diaspora avuga yuko ari umugambi wo gucanishamwo abarundi bari hanze y'igihugu ariko tubiravye tuvuye kuri ikarate gato tukajya ku ikete Albert Shingiro yanditse avuga yuko hari umugambi wo gushira hamwe abarundi bari hanze bakongera bavuga yuko ari encadré et assisté mu kinofunofu ubwo nitwa kwibaza yuko ari kwa kundi umurundi aho ragira ikibazo hanze mu gihugu yari ugasanga ari karahohotegwa ntiwumva yuko ari umugambi mwiza wuko leta ishaka gukurikirana abayo bari mu mahanga hama namwe mugira ico muterereye mu gihugu cabibarutse
nta muntu ashobora kuvuga ati ngiranzane plan canke projet ndayitirire leta hanyuma iyo projet ndayitirire imigambi mibi iyo uzanye projet de loi canke ikintu nk'iki yabariko baragira nibisanzwe kubitorera amajambo meza asosa amajambo yumvikana mugabo nk'uko Oscar yabivuze ni ibintu wewe pasiporo yawe ubundi yari ikwiye kuguha ubwo burenganzira kuri ibyo bintu byose banditse sibyo cakabiri banditse yuko witwa diaspora iyo ufise impapuro zijanye n'ico gihugu urimo ubayeho neza so we kuri ivyo bintu uri kuravuga vyuko bahava bafasha umuntu ariko arahohotegwa mu kindi gihugu abahora bahohotegwa n'abataba bafise impapuro none leta yoziza igufasha iki kindi ciyongera ko iwo wiyo usanzwe ufise impapuro iyo karata naco igufasha kuko bo bandika bati nasomye iyi PDF batanze ivuga yuko ninde yitwa diaspora canke ninde abifitiye uburenganzira ubifitiye uburenganzira no umuntu afise impapuro z'ico gihugu abamwe donc soit tu mu resident canke baraguhaye nationalité nibiki byose none boca baza kugufasha iki birenze ivyico gihugu gisanzwe kigufasha ko tuzi nibi bihugu bidufasha cyane kurusha Burundi aho gusanga ari u Burundi buguhohotera ibi bihugu akaba ari byo byagufashije kurusha so biragoye donc gutanga barashobora gutanga ibyo bashaka byose ama promesse borondera ikarata bo tuzoca tugufasha ibi me igikenewe burya tutigize impumyi ni kuraba imvo icatumye babikora imvo ya mbere burya n'amahera kuko sinibaza ko ikarata ya diaspora bariko bayironderera nk'umurundi afise akabotika ahantu muri Tanzania bon ashoboye kuyatanga ama 50 dollars vraiment bo baba muhohoteye sivyo nibaza ko ariko barondera barundi bari nastare mu bihugu vya rutura ibihugu bihambaye ca kabiri na uto buri mu gihugu gihambaye cane basoka buri umuntu ahambaye mu gahugu gasanzwe aya mahera yawe barayakeneye
ngira ngo ndanakunganiye muri rikete Albert Shingiro aragaragaza yuko cyane cyane uwo mugambi muri rikete bivuga yuko ari abarundi basanzwe bafise ubuzi bariko barakora mu bihugu barimo
urumva ko igikenewe no murundi afise inoti so c'est pas umurundi agowe wo gufasha ibariko bavuga ngo turiko turagerageza gufasha abarundi barahantu ataca barishikana ko tuvuga nka bijya abamalien bakora ababeninois batizanye impapuro canke baranje amamariage entre bo kugira uwundi arumwe impapuro hanyuma azohora aterera leta si ivyo bariko baragira bobo bavuga bati twarakwirukanye turagucinyiza nimba harageze igihe ugashika mu kindi gihugu ukishikana ko hamukaronka impapuro hamukaronka akazi hamukaronka ubuzima turagukeneye rungika yo mahera so naho umuntu avuga ati none bite
none kidasanzwe ariko kumbure reka ndahakubaza ikibazo kandi na Butare nawe aheve akitwishure ko nawe nyene ni aronki ni abafitse icyo bivuga ko ko tubona ku ikete ritomoye nkuko nabivuze rivuga yuko ari abantu basanzwe bakora Butari na Butare ndababaza ikibazo kimwe mwese ni giki kidasanzwe ko umurundi yishoboye ari mu mahanga harimo abigihugu cari hi amashuri harimo abigihugu citangiye uno munsi bakaba ariko barakora mu mahanga gusubira inyuma gufasha igihugu cakwibarutse ni giki kidasanzwe muri ivyo
oya urumva tutabeshanye leta sizanye ide ya mbere yo gufasha igihugu cakwibarutse abarundi bose bari hanze kuva bakigenda hanze na diaspora zose zo kwisi zisanzwe zifasha nuno munsi na hijya yejo abarundi barafasha na manza nimwe nzi iba ibujumbura hataba harimo minimum 30% y'amahera avuye hanze nta miduga igugwa bitavuye hanze amazu yubakwa ava hanze so si leta izanye ide nkuko menga twari tuzazamye canke abarundi bose bo muri diaspora bari baribagiye igihugu baragitaye oya uko nokubeshanya bo ahubwo bashatse gukanaliza iyo energy mu migambi yabo abarundi n'abantu très sociable ibintu vy'amanterment nkuko vyavuzwe ibintu vy'amadote ibintu vy'amamariage n'impuzu zambagwa ibintu byose kenshi biva mu muruho mu mucuya cy'umurundi yakoreye hanze akarungika mu gihugu bagafashwa ibyo byari bisanzwe biba
yego
gishasha leta ngira yo bizanye ni gushaka yo kwerekana ko yatahuye puissance ya diaspora kandi buryo ugiye kuraba leta y'u Burundi yatahuye puissance ya diaspora muri 2015 kuko muri 2015 diaspora yari contre leta kandi barabonye ingufu diaspora yabishizemo mu ibivi bihano byabaye ukuntu bagenda mu maparlement y'ibihugu bo basanzwe barimo bakavuga bati abantu iwacu barapfuye leta ubu yaratahuye ko diaspora ifise ingufu ingufu nayo za diaspora zari zisanzwe zihari kandi zari zisanzwe zikora ubu la question e ko baje kubaza diaspora ati none reka dukorane ok dukorane iki dukorane gute sur quelle base nabo bati oh au fait tu vois ntushobora kuzana igikenye ku bantu udafise ko emprise naho baca bashiraho iyo chantage yo kuvuga ngo ah ntuzo kwinjira muri ambassade udafise ikarata ntuzogira ibintu nibi udafise ikarata
murakoze reka
ego iyo ushatse kubrije umuntu gukora ikintu ni chantage arapfa kugikora kubera nyene akeneye ku rupapuro akaguha iyo 50 dollars yawe hirya yaje atarukeneye nta kimwe azoguha so nahabo kuraba by'ukuri nimba bari bien intentionné cyangwa batari bien intentionné ariko gushika ubu tutabeshanye tutigize impumyi urabona neza ko na majamba sosa mais dans les faits nta na kimwe gifadika kiboneka mu bijanye na ma intention yabo
Butare nayo ndavuga nti ko mbona iriquette rya Rubere Shingiro cyane cyane rivuga ku bantu bafise amikoro n'igihe kidasanzwe kubgawe ko abo bohindukira bagafasha igihugu cyabibarutse
buriya abarundi ntidusiba gufasha barundi bama bariko barafasha washaka iryo kete rya Rubere Shingiro riratandukanye n'irya carte ndanga diaspora iryo kete rya ministre des affaires étrangères rivuga abantu bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu biyandikisha mugana nabo nyene nibaza ko bari basanzwe bafasha abarundi ntidusiba gufasha igihugu cyatwibarutse ntidusiba gufasha abarundi twasize Burundi mu buryo ubu canke ubundi habaye umugambi aho mvuka jewe bati abana barakeneye biga amashuri bakeneye ikiniki abana bakeneye bagira atletisme par exemple bakeneye imfashanyo y'iniyi abarundi bo muri diaspora bama ariko barafasha kenshi cyane babonye umugambi ufasha abanyagihugu ufasha ugwaruka ufasha muri iki canke ikindi rutegerezwa kuba uwa leta rutegerezwa kuba kandi itegeko ufasha ibyigeze kandi ntibizigera biba itegeko iyo babigize bagomba gushiraho tegeko rigenga ingene tuzohora dufasha aho biba bigoranye kuko urumva babagize ikintu
ariko ngira n'ubu unye ariko ngira n'ubu unye nta ngira ngo n'ubu ntawo gitegeho ko ntibiragaragara ko byabaye itegeko muga turabona nico gituma natwe twavuze ko ari umugambi
ntibiragaragara kandi nibaza ko abantu bahanura leta buriya bahora bavuga ngo umwami yicwa n'abahanuzi umwami ngo ntaba mu bimugabo n'umwami arashobora kuba mubi mugabo ngo umwami ngo yicwa n'abahanuzi abantu baharunura leta bakayihanura ko iyi carte canke aya mahosansuma bariko baragira bashaka no mu gihugu ariko ari amahosansuma y'ubwoko ibyo ntawo bigaruka ko nibyinshi cyane ni ibintu byo gucamwo imigwi abarundi bitaza niterambere bitaza nituze kandi abadafite ituze nibaheza ngo bafashe iyi carte bari gushobora kuvuga bati turakeneye ikintu kizoranga abantu ba mu mahanga naho nyine kizotangwa na leta ntibavuge ngo kizotangwa n'ishyirahamwe kuko ibyo byo n'amateka arabibuza sinibaza ko ibyo bakabigira gutyo nibaza ko tuzokwitegura kwitwarira Burundi mu masentare azoba ashobora kuducira urubanza kuko ntashyirahamwe ishyirahamwe isanzwe y'abarundi nka twebwe dushobora guha ibituranga kugira ngo baduhe igipapuro kizotwereka kizoduha uburenganzira ubu cyangwa ubundi byo ye nibishobora kubitegeko bibaye itegeko tuzogerageza mu buryo bw'amategeko kubyanga mugabo rero yaba hariho abahanura neza bari bafise uburenganzira bwo gushyiraho ini carte izoranga abarundi yegome bo muri diaspora bakabivugana nabo muri diaspora kuko amatwi asumira umenga leta yarabivuganye nabo bantu biyita ko baserukira abarundi ba mahanga bose bari gushobora kuvugana n'abarundi abarundi bose batabanguye badaciyemo imigwi abarundi tukaba abarundi twese niyo fashanyo bifuza yoba nini kuruta ubu ariko baducaho imigwi kuko urumva azocafasha abofasha aboja muri uwo mugambi abo kwadera kuri icyo cyimviro bazoba ari babayoboke b'umugambi CNDD-FDD bazohora abayoboke ba leta kandi abarundi twese dushobora gufasha mu gihe hari ibintu biraba igihugu bitaraba umugambwe.
Murakoze cyane. Reka nababwiye ko dufise abaturungikiye ubutumwa bugufi bugufi kumbure ngira ngo nimwasanga hari icyo mushobora kubivuga ko canke harimo ikibazo muraja kugira icyo mubivuze ko hari uwanditse avuga ati kubwanje nibaza ko ijya ngingo ari nziza kuko diaspora irafasha cyane no mu bindi bihugu. Ati rero kubona leta mbyeyi yibuka guha ikibanza diaspora twabyakiriye neza ngo kugira ngo natwe tugire icyo duterera mu iterambere ry'igihugu. Yavuze ati igikomeye diaspora tuzohaba tuje mu mugwi uzobujejwe gukurikirana uko ayo mahera azokoreshwa bivanye n'imigambi y'iterambere ry'igihugu. Ubu nibwo butumwa umunywanyi wa mbere yanditse. Nagomba kubazamo akabazo ndagatumbereza kwa Rinald Butari. Ndabona mu makenga Rinald Butari yari yavuze avuga ati umugambi ni mwiza ariko abambere adafite icyizere nabo bitwa ko baserukira diaspora ukuntu nayo mahera azoheza gakoreshwa. Mugubunya yaravuze ati tuzohaba kandi tugerageze gukurikirana uko ayo mahera azokoreshwa bivanye n'imigambi y'iterambere. Ubwo rwego rwoba ruhari ku bwanyu garino rode ruzoba rujejwe gukurikirana ubwo buryo.
Kubyo nasomye ibibanditse ntiri transparence kuko ntivyanditswe. Donc nimba hariho mekanisme ya gestion urumva nayo tuzi iri opaque. Yayo ma 50 dollars ukuntu bazo yajera par personne. Cya kabiri uraba ukuntu ibintu bisanzwe irijehe mu gihugu karaba ku gihugu cuzuyemo ama corruption ama hari ama scandale ama marvelisation n'ibiki. Donc aho je vraiment nacizere nagikeye imfise mugabo ntavyo kwagirizanya gusa iconzi abarundi bado yatanga kuko bari obligé kuyatanga kuko bashaka gutaha aho naho shingiro azosigura ko passeport y'umurundi atacimaze ko carte d'identité atacikimaze kugira winjire mu gihugu kwiyo karata izo gufasha gu participate mu manama y'abarundi none je ngizi inama n'abandi barundi n'abisi yo karata urumva nyene ko ari ibintu bidasiguritse neza sino gushaka kuorganiza diaspora nkuko nabivuze ni ibintu bisanzwe bikogwa ariko bikogwa neza ntibikogwa muri iyi ambiance yo kutizerana muri ambiance ya division si hama bashatse bo kuvuga bati reka dukoreshe diaspora yacu yabatwizeye bon nibayite diaspora y'abasendete kuko mbona dufate nk'akarorero diaspora y'aba FNL twama tubona kumbuga ngurukana bumenyi za Pacifique bandika misi yose ko bafashwa abantu bakicwa bakagira iki bazoca babafata ati ni muze rero tuyaga umugambi w'iterambere. Umugambi wa mbere w'iterambere ari d'abord imibereho y'abantu. Ese abantu bacu d'abord ho baracabaho deja nibaza ko ufashe nka diaspora y'abantu biyita ba FNL canke bafise imiryango y'aba FNL canke abandi bose batavuga rumwe na leta na tureke nabo abantu batakironka isukari tout simplement ba peuple basanzwe ubwo byiza ntivyo bakurungika amahera directement ku muryango kurusha ko ya leta iri kuyajera nabi kandi tubibona neza kuri kuyajera nabi so nta kintu gihari burya diaspora kandi n'abantu bize cyane kandi bazi ubwenge s'abantu besha nk'abana nushobora kubabwira ngo tanga amahera yawe tubona na neza kutari kurajera Ethiopia tuyifatiye ku dufashe exemple kuri Ethiopia iyo habaye scandale ya malversation bahakwa no kwicwa umuntu yayibye kuko barazi yuko ayo mahera abantu barayaruhiye sa mahera yo gufinata ufashe exemple ku Rwanda ntibafinata namahera y'umuntu leta ubwayo ifise ikintu no kwita culture ya accountability bari responsable y'ivyo bakora ntupfa kujya ama miliyoni y'abandi gucyo woya amahera y'abantu sayo gufinisha so nta muntu yozara guha amahera yiwe gucyo uyakinatisha suko bigenda. Donc nico gituma mvuga ngi umugambi en soi ntiwari mubi ni nko kuvuga ngo reka turongorane kurongora ntivyari bibi me esko kugira urongorane n'imboregwa n'umuntu agukubita bizogenda gute sino umugambi ntiwari mubi.
Murakoze cyane reka mbandanye n'ubutumwa ngira ngo nabutare niyagira icyo ashikirije nawe turamuha umwanya nta kibazo aravuga ngo ibyo babyita ubu n'uwundi yanditse avuga ati ibyo babyita kwiteza utunyoni ati abarundi bari hanze ni benshi ati muri bo nababurabujwe batotejwe niyo leta nyene ati kugaruka ikavuga ko igiye kudukurikirana aho turi hose no kuvuga ko ari ryaterabwoba ribandanya ati n'ugukwiragiza ati n'ugukwiragiza hagati mu gihugu igashaka nuko lirenga imbibe rikaza risongera isibe mubagize ibikomere ku mubiri no ku mutima aranabana yakavuga ati igihugu cacu ni igihugu kiri mu ngorane zitari nke mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu ati kubona leta yagitega yirengagiza ingorane amarira n'amakuba barundi bene wacu bari mu gihugu hagati bafise ati nako bayamazemo n'igihe kitari gito ati bituma umuntu yibaza ibibazo byinshi cyane atari iki kibazo jewe no kwibaza ni kimwe gusa yavuze ati nibaza nti mbega ugo rukundo cyangwa iyo ngendo yo gukunda ababurabujwe niyo leta nyene ruje rubahe butare ni mwebwe mwari mufise ijambo
ego kuri ujya wa mbere yatanguye kuvuga kubisanzwe jewe umugambi sindabona umugambi mwiza na gatoyi si umugambi mwiza kuko ari umugambi tugaburana umugambi camwo kubiri abarundi cyangwa gutatu bashaka abarundi baba mu mahanga umugambi uza niko rya umutwe ivyo byaravuyeho kuva kera umugambi uza na carte yiyongera kuri karanga muntu yiyongera kuri passeport kandi dakenewe umugambi mubi umugambi utakwiye kubaho umugambi ni wabandanye ugashyirwa mu ngiro zogwanya mu buryo bw'amategeko ico ni cambere ica kabiri nuko kuri uyu yavuze ati leta hariho ibindi bibazo hariho ingorane hariho iki natwe niko tubibona hariho ayandi mapriorite hariho ivyo navuze by'abarundi bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanye hariho abarundi bagorewe Burundi kare wigeze gucishamwo kare utingira ngo leta igombiyo carte kugira ngo izobuze abarundi gukubagurwa kumeregwa nabi mu bihugu bazaba barimo ariko leta yo dufacha cyane ikabuza abarundi gukubagurwa i Burundi ikabuza abarundi gukubagurwa ku mugabane waho bageze ubushobozi byo wabikomeye kuri twebwe gose twoshima tugashima gose mu gihe ibyo byoshoboka hama bazotandukira bo mu bihugu bindi mu nyuma donc ibyo twebwe tubona nuko leta hari ibindi bintu byari bikwiye kuba ibyibanze kugarukana icyizere mu gihugu kugarukana umutekano kugira abarundi bishire bizane hanyuma ntibacemwe imigwi abarundi bo mu mahanga uko abarundi bo mu mahanga baterera mu buryo butandukanye hari abaje Burundi kandi ubuye nabona ahubwo hari abantu benshi baje Burundi bashaka n'abatahora bagenda mugabo ubu rero leta igacivuga itireka ibi bintu ndabikureho reka nzanemwo ikindi kintu kizobahagarika ahubwo kubuza abarundi kuvubikira inyana konka nyina ibikogwa kandi sinibaza iyo carte ngira ikibaya nk'amase bashira ku mabere y'inka kugira inyana ntiyonke mugabo iyo carte niyo ikwiye kuvaho ikwiye kudashigwaho na gatoyi bakimvira iyindi migambi bogira kugira abarundi bo hanze bagira icyizere kuri iyo leta ubwa mbere hanyuma bongere baterere igihugu bama babikoze ntibasiba kubikora ntidusiba gufasha abana biga amashuri ntidusiba gufasha mu bintu bitandukanye ibyigira bibitegeko rero simbona irafise yandi mapriorite leta irafise yandi mapriorite mecane kuruta ibi byo gushyiraho carte mugenzi Ronaldo yabivuze buriya n'uburyo bukurondera amahera naho nyine niba bagomba amahera uwo bahanuye nabi bari gushobora kubigira neza bakabigira iby'abarundi bose ba mu mahanga ntibaje kwihereranya kagwi gato y'igosi katari kanini muri diaspora wariho bategura uwo mugambi bakabitegura n'abarundi bose ngira ngo petetre ahubwo byari guhabwa intumbero nziza iheza ikumva na bose.
Reka kumbure nsome ubutumwa bwa nyuma ngira ngo Rinald nimba fise ico abuvuga ko acagira ico abuvuze ko ha matubandanye n'ikiganiro kandi kumbure ngira tugana no kumusozo uwunye yanditse avuga ati dusanzwe tubizi ko hariho abafashe imijyango yabo iri mu gihugu atubuharageze yuko diaspora yose iba imwe kuko burya buryo nibwo bwubaka amabarabara canke amavuriro ati ndazi yuko naho ababazo babayatanze naho atazoca ku nshuti zabo directema izo nshuti zabo zizoheza zikoreshe ayo mabarabara nayo mavuriro azoba yubatswe Rinald ngira ngo mwogire ico mubivuze ko namwe hanyuma tugatubandanya n'ikiganiro kayi tugaya ku musozo
ego ico no mwishura navuga ni President Domitien barigeze kumubaza umuntu umwe ati mbega wewe ntutinya abo basoda igihe buyo yaramuhaye ijya pouvoir ya transition yishoye ikintu gitwenza yavuze ati je sintinya abamaje ati mbega ntutinya zijya brand abishura ati jewe sintinya brand ntinya ikiri mu mutwe cutwara ijya brand nanje no kwishura nti burya gutanga amahera ukayaha leta utini mwubaka amabarabara n'amavuriro ubundi ntivyari bibi ariko ntinye kiri mu mutwe cyutwara ijya leta kuko turabibona neza kandi twama twabibonye ku ma Facebook na hose bazoca bagura jeep ntushobora guha umuntu afatiye igihugu mu bukene ufashe ajya ma raporo yose ya parsene ukaraba ukuntu Foster yamari ko ararira avuga ati no ni mugabanye uravye urikono ukuntu yamari ko aratabaza ukuntu amahera y'igihugu ari margere ayi wawe bazo yajera neza gute so naho uvuga uti burya question y'amahera ingana na question y'icizere uzorabe mu bintu byose bya business aho ugeza kunguka canke guhomba ni aho icizere bagufitiye cy'ukuntu uzojera neza kigera kukubwira abantu ngo ni jewe ntwara leta tutagiye no mu yandi ma polemique yuko wivye amatora yuko mwica yuko nibiki cette fois-ci tukaja no mu bintu ekonomike vy'ivyo byo kubaka amabarabara naho nyene sa abantu bajera neza so biragoye cyane ifo kuzana ico cizere kuzana iyo mekanizme do suivi deja kuinstala iyo culture ya accountability kuko ego mwava mumbwira ati oh no muri Ethiopia barica nta problème mais ico buri sur nuko omo naho buri mu Ethiopia muri diaspora ukarunga ikinoti yawe buri sur yuko iyo hopitali zokubakwa iryo barabara rizokubakwa ikiteri sur mu Burundi nuko deja nabi wawe ntibazobaho iyo hopitali ntizokubakwa donc nta na kimwe gihari ico tuma umuntu aronka ico kizere
murakoze reka kumbure tuje kwa butari ego
kugira nunganire mugenzanje nuko I Burundi uko dusanze tubibona aho kunyonora itunga ry'igihugu rigeze igihugu naho umwaza ashaka dutanze akarorero uravye honyene president Evariste Ndayishimiye agishikira ubutegetsi ngira yaramaze n'imisi mike yaramaze amezi aravuga ko abantu bose bagenwa mu mabanga atandukanye akomeye mu gihugu bazohora berekana umutungo wabo bazohora berekana ubutunzi bafise kugira ngo aya mabanga nibayavamwe nibaheza bazosubire basasuzumwe bavuge bati ibyo wongeye ko kuvyo wari ufise nibi birangana n'umushahara wo wari ufise wo bari ibyo amatungo y'igihugu cyangwa n'ivyabaye ibyo rero haheze imisi mike ibyo twayitwizeye twayitubona umenga ngo hagira afatwe ingingo nziza cyane aho abantu berekana umutungo bafise kugira ngo bazo kwerekane ibyo bafise mu gihe amabanga yabo azoba yaheze byaciye avuga ko atawo byerekana kuko hari habovuga indwi gahera abovuga ubutunzi bwabo indwi gahera icyo gihugu bavuga ko bovuga ibutungo wabo indwi gahera batarabiheza ni gihugu hari abatajya ni gihugu abana bicara hasi mu kwiga mu mashuri ni gihugu twama turonka ama video atwereka ni gihugu cyambere
gikenye ku isi tu supreme
cyambere gikenye ku isi aho abana banyagirirwa mu mashuri umwigisha ariko arigisha aho abantu bashonje kuburyo bajya mase
none ibyo ntibishobora kuba ku gihugu gikena ku isi nkuko muri ko murabivuga ariko umunyagihugu bwiwe akarondera kandi akagwiza
oya urumva ikibabaje suko we yavuze yuko hari abanyagihugu batogwiza canke bagaharura amatungo yabo bagateba bakaruha yari ko avuga abari muri leta kandi tuzi neza ko
ariko nabo nabanyagihugu
atara ka leta ego ariko ijobe yabo ntiyari commerce bara abantu bafite amaposte muri leta tuzi neza amahera ya leta ukuntu ayo bahembwa ariko mu nyuma caza kutubwira ngo urumva ngo aba batipe ngo basa amahera ngo naho bamara binsome nuharura ngo ntuwohetsa okay so ubu naho namwe rungika rero twongerereze ko yabasanzwe bafise bo ntibazopfa bahejeje no kuyaharura none tubandanyuko
yego reka kumbure
jewe ico no vuga mpera heza hariho umugambi numvise barista afise wo kuvuga ati agiragende mu Rwanda ikigali bamwakire hanyuma agenda yo n'indege mu nyuma tahe n'umuduga atahanye inkunzi zose zihari ngo numubire d'accord tu vois ari ibintu abarundi dufise tutagifise valeur y'ijambo wewe ubuze ngo ugira utahana abantu bose bahari okay urabatahanye bazoshika la photo sera très jolie sivyo president ngo yaje gutora ngo abarundi bose ngo bari mu Rwanda ngo batahane donc abari basigaye batari batashe ca gihe yagira ijya discours abantu bose bararonka icizere je ico nobatsa none ubatanye kubura isukari kubura igitoro kujya ayo mase ahejeje kuvugwa kugira iki usigaye menga ari ikintu turimwo ca illusion abantu menga bara ntibabona neza okay ivyo uvuga nivyo uri kurakora birahushanye me ukabandanya ugira nkuko menga ntitwabibonye nivyo leta iri kwirakora iravuga igakora ibihushanye ikigira nkuko tutabonye les actions donc aragize igihe nayo nyene yiga kuronka iyo culture ya accountability iyo vuze ijambo turaraba ibyo ukora hanyuma tukaraba ibyakurikiye mu nyuma
kumbure mu mwanya muto dusigaranye butare mwavuze mu gitangura muti ubu mugambi mwawakiriye nabi uti kandi muzogerageza muwugwanye mu buryo bw'amategeko ariko haburana babiri hagatsindwa umwe canke hagatsinda umwe mbega hamwe ubu mugambi woramuhugiye mu ngiro ku bwanyu wogira ingaruka izihe
ingaruka no kuvuga abarundi benshi barafye ibisebe aho ko barondera gushona canke kuvura ibyo bisebe bariko barakomeretsa cyane cyane abarundi basanzwe bafite icyo gisebe no kuvuga ko urwankano imigenderanire mibi yari isanzwe mu barundi izoba myinshi kuruta imigenderanire mibi yari isanzwe hagati abarundi benshi na leta ikongerekerana kuruta icyo gikomere cyo bakinini cyane kuruta bafasha ahubwo bakagira imigambi yegeranye abarundi kandi barabishoboye kandi barabifitiye uburenganzira kandi n'ibyo bari bajejwe rega ntibajeje kuducamo imigwi ntibajeje kugira bankunzi mu barundi ba mahanga bajeje kubona abarundi ba mahanga nk'abarundi bavuka mu gihugu bakwiye ahubwo kwegeranywa aho kubacamo imigwi uwo mugambi nico gituma mvuga ko ejo bikaba tuzogwanya kuko n'umugambi uje kugira nabi kandi tugwanya kubera iyi leta numugambo dakwiye kubaho no kuyindi leta mugaba bagombye kugira bati tugomba kumenya barundi ngene bangana mu makungu tugomba kuraba ingene haba imigambi y'abarundi ifasha abarundi kugira imigambi y'iterambere yabo mu gihugu cacu catwibarutse bakaduha ibintu bimwe dushobora kwakorera muri ico gihe numva yo bari ibintu byiza cyane kandi barabishoboye mugaba ariko bagomba kwiteza ubunyoni bariko bagomba gukreya ingorane zindi nizo dufise zikwiye numva ari ibintu bidashoboka kandi ibintu tazokwemera
byari binoroshe si tu veux yaba bashaka amahera yababo cyane yabatahura imigambi yabo biroroshe urandika plan ukayitanga mu ambassade cyane ukayishira ku ma site web mu ambassade hanyuma ukavuga uti voilà mfise nk'imigambi itandatu imwe niyo kubaka amashuri indi niyo kubaka amabarabara dufata ibintu abantu bose bakunda amashuri amabarabara n'amahopito nibaza ko arivyo bikora leta sivyo kwigisha kuvura no kudeplace so ivyo ukavuga uti ndabishize aho uwumva ashaka guterera ngiye konte ya leta hanyuma ushaka akarungika kuri uwo mugambi bo banditse hanyuma tukaraba ukuntu byabaye jere
yego ndumva
bashagabushiraho transparency
yego ndumva kugira ngo tubandanye neza tugana ku musozo w'ikiganiro wewe hari ingaruka wumva ubu mgambi wo tera hamwe woramuhugiye mu ngiro
bon ingaruka ku bwanje tutarinze no kuraba kure birumvikana butarewe urumva atwara iyo association diaspora kandi kubigwanya ni muri prerogative ziwe kandi birumvikana ufise ico giti na jewe ndi ya surprise nije no cangora buno nyene kuko juridiquement na association itza kugo kubwene gihugu nawo vyanditse ni leta yonyene kwisi niyo ivuga kuti uyu no wacu uyu so wacu ivyo navyo bikogwa na passeport canke na carte nationale d'identité na ABCD n'utizi ivyo arabizi so tugiye mu vyo kuvuga ngo niba bikora bon bazobikora kuko igihugu cacu turabizi yuko ntikikirangwa n'amategeko naho yoba hari barayarengana kandi bakayarengana ku mugaragaro so bazobikora ushaka kuzotaka iwabo amenye neza ko iyo passport atacikimaze azoriha yose kandi urarengira niba bishyira mu ngiro ofete ni kori ry'umutwe bazoba bagitse ko ushaka gutaha cyane kwandikisha umwana cyane kugira icyo asabye hanyuma ingaruka bizozana ni kwa accentua no gukomerezaho gutandukana kw'abantu nibaza ko atari byo bari bashaka bo bari bishakira amahera mais bon ingaruka urumva ni ivyo nyene n'abantu bazuguma bari divise nta kundi niko biri
ego me kumbure ngo tutsozera ikiganiro cacu mu mwanya muto muto mu kirundi bavuga ngo nta uhahira n'umuhamba ibyo byose leta irashobora kugira ubwo bushobozi buruta abo barundi bari muri diaspora no munsi bashobora kuba bari mu mayira abiri navuga nti mbega mwebwe nakaheka mu mwobatera bo byifatamo gute bo byitwaramo gute kuri uwo mugambi wa leta ndahera kwa Butare
nivyo mu Burundi mu Kirundi bavuga ko atawuharira n'umuhamba mugareti kijejwe se kuduhamba hari ibindi bintu jejwe atari kuduhamba nibaza ko deka duhereze uganiro kumwizero nizera ko iki kiciyumviro kiracara umugambi kiracari mu mpapuro kandi nibaza ko arabantu bahanuye nabi leta kuko bariko bahanura nabi leta bariko bahanura nabi cyane kugira ngo bacanishemwe abarundi bacemwe imigwi abarundi reka dufate kwiga icyumviro cyaro kumugupima kuraba inge n'abarundi bagifata kuraba inge n'abarundi baciyumvira mu nyuma azoheza bakavuga batere ku mugambi tuhagarike bakavuga kubitsinza ibipfunsi bakibuka gukorera abarundi bose bakibuka kudukorera ibintu biduhuza aho kuducanishamwo kuducamwe imigwi nkibaza ko uyu mugambi ushobora guhagarara atabirinze kukononekara byinshi kuko bagombye kugira wabivuze bagombye gucisha aho ahabo bagawushira mu ngiro uzoganywa ugwanywa n'abarundi benshi kandi ntacyo bizofasha leta cyane cyane ntacyo bizofasha igihugu uko mu nshingano zabo mu byo bajejwe kwari ukwegeranya abarundi kwari gutuma haba ituze mu barundi no mu mitima y'abarundi so kurondera ingorane aho zitari ahubwo nkibaza ko iyo leta ahubwo ikwiye guhura n'abarundi ikwiye kugendera abarundi aho bari hose washaka n'abari mu makambi y'impunzi n'abari mu madiaspora bakaganira bakababwira ibibazo bafise bagaheza bagahera kuri ivyo bakagerageza kubaka igihugu cacu catwibarutse kugira twese turonke amahoro igihugu cacu kibe nyabagendwa ntibo wakwiye kurondera ingorane izo dusanzwe dufise zirakwiye ahubwo zikwiye gutorerwa umuti
murakoze cyane Rinor de Butari abarundi bari mu diaspora barabwa no umugambi bogira inyifate yihe muri kino gihe
ico no hanura abarundi bari muri diaspora no bahanura bo ubwabo guhanura leta nkuko Oscar abivuze ofete ifoku ngira swat baba hari gihe uvuga uti none ibi bintu babigize kwera bakeneye amahera okay twari tuzi ko Burundi bukenye kandi ko bahora bafata ibi by'abamotari bakabahinduza amakasike amajire bakababwira ngo uno munsi ishira ku itembre ngo ejo gira ibi okay none navyo baje kubikora muri diaspora donc nibaza ko icumu diaspora yokora yobanza gahanura leta akabwira ati bagabo rega izo extorsion muhora mugira uko gucora amahera ku nguvu abantu bikogwa mu bihugu atamategeka hari ngahari hamategeko uje kubwira umuntu ko uje kuramplace carte nationale d'identité yiwe uje kumubwira ko passeport atacikimaze sinzi uri umuntu wohanura abantu gukoresha ubwenge je nivyo mbona
murakoze
ndi mu kuvuga ibintu biri sense yego
murakoze cyane aha ni naho hagarukiye ikiganiro cacu cuno munsi tubibutse ko twari ko tuganira ku mugambi wa leta wo gushira hamwe no gukurikirana abarundi baba mu mahanga aho twagarutse ku bibazo byibazwa na bamwe nabandi bati mbega leta bifise umugambi uyuhe mu gukora ivyo byose mbega abarundi barabwa n'uwo mugambi bobo bo bavyakiriye gute mbega uwo mugambi wo shorogira ingaruka izihe mwa mwumvise ni nabyo abatumire bacu batuyagiye twari kumwe na Oscar Butare asanzwe arongo ihuriro ry'abarundi baba ku mugabane wa Europe. Oscar Butare tubakengurukire cyane ko mwitavye kandi mugaterera mu higanyiro cacu.
Mwakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro, twahombye kubona hatari uwaje azu umugambi kandi aje kuwushigikira kugira ngo ibiganiro tuganire neza tubivugane twongere duhanahane ibyiyumviro. Mwakoze cyane, mwakoze cyane, reka shimire mugenzanje twasangiye ikiganiro. Hanyuma nkizera ko mereze ku migani ibiri, egome ta uburana n'umuhamba mugabo bujya umuhanuzi mubi asa n'umurozi.
Murakoze cyane, murakoze uwo mwaganira Rino de Butari namwe turabakengurukiye cyane ku butumire mwitavye kandi ku byo mwatuganiririye.
Ego ndabashimiye gose ko mwantumiye, nkashima n'umutumire twari kumwe kandi nkamushimira kandi ndonka icizere cuko abarundi bafise ababasirukira muri diaspora b'ubwenge kandi by'ukuri barabinyungu zabo. Namwe nkabashimira kuri ico kiganiro. Hama je déplore l'absence quand même yu atwari wa association izaba yemeza ko turi abarundi muri diaspora upa, kuko nari nkeneye kumubaza nimba we ubwiwe ari leta. Bref, nari mfise ibibazo ndamubaza vraiment.
Kumbure yari kuba umutumire mugenzawe, natwe twari twamuteguriye ibibazo, natwebwe ntibyaduhimbaye kumubura, ariko twizera yuko ikindi gihe tuzobarondera. Natwe tubasabye kandi tubatera kamo kuzohora bitaba ubutumire bwacu. Reka dushimire abatanze ubutumwa bwabo, dushimire mwebwe mwese mwadukurikiye. Nshimire uruganda rwa Radio Igicaniro rwamfashije gutoroka yakino iganiro ugenda kibashikirize. Nshimire na Jerusalem iradukunda yamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Arsene Bitabuzi nabashikije kino kiganiro. Reka ndabike banure duhana isango ryo ku munsi wa Beruza nitugira Burundi.
Umviriza kari ku mutima
ndakabwiwe.
Akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro. Mukari ku mutima barundi baraseruka kaba bakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu, amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga.
Yo, ewe, urambariye, ngiki kitazosubira kunshika.